athenjwa tennis mina ngumisi ngomezulu silando babuzikalala besacela sithatha sibeke mayelana nodaba lababu sibiye
angibingelele cishe ngathi khona manjalo kodwa sengiyodedela umnikazi wayo akwenza lokho umpumelelo kazikalala sathi masizwa ubaba umsweli ethi ucela abantu abazophakamisa izandla nabasizi ubaba usibiye sathi angeke sithule sibone konakala ke sibone ukuthi ikuphi la singasiza khona. Safika-ke namhlanje sakhuluma nenkantolo, inkantolo iyasizwa, iyasiphatha kahle futhi kwakwazi ukuthi kukhulunywe ukuthi cha ake sibuye mhla ka-3 November sesiyothola yonke imininingwane esiyiphelele kubona wonke amacala ubaba usibuya involved kubona. So sibuya-ke mhla ka-3 sesithola i-statement kuyizona ezosichazela ukuthi yini kahle kahle into esidila nayo. Nabameli futhi bonke abakhona be-involved sikhulumisane kahle nabo, akekho nenkinga. Ngiyacabanga ukuthi by the time sibuya mhla ka-3 izobe ikhona inqubekela phambili ezobe ikhona sikwazi ukuthi udaba siqale bese siyaliqeda ngomshesha.
Siyabonga kakhulu.